koia te mākoha, te whai rawa nui katoa, e te atua, tōku atua. Ko koe e kite nei a hau, e mōhio nei ki a hau. Ko koe tōku piringa, tōku whanga. Kaore, he kimihanga, āku, ki tuatui a koe. Kaore, he ara, hei takahitanga, māku, tuatui tō aroha, ki tō aroha.
Kimi hanga kui tuatui.